Izithatha misishwebile ebethi ngifisela okubi umoya wami ukulisekile kengikwethelwe inkosi izithatha
izithatha misishwebile
Tell me,